acting and baseleka i poetry.
Oh, poet.
So ndaqala ke ngokuzibhalela nje ideas endandibanazo. And some of the things that I would go through, yabo, then ndizibhale and ndizithen into i poet, but I've never shared as a piece.
Kwi sessions.
Because I mean that was early,
yabo.
Yeah, I think qale ushare my first one go 2008.
Yeah.
Which was Ooze. But I had to write a new one ke ngoku because sekukudala.
Okay, what competition?
Nah, as bandikhula wena Hotman ndizohlala eside B. Nahlala Harare kuqala. Uqala kwamuzibhalela, no ndinama jitena neskema nawo. Awaye recorder.
Okay.
Na ndinga record, ndingazanga ndabona ne setup ye studio.
Yeah, yeah.
Ngiqonela ndiyanqonela kanjani uyobona. Okwe studio, yeah. but ndandidantswa every time ku see studio. Oh, kuthi akuseva save siyohlambana. Xa ndigqiba uhlamba ndiyabuya hey amajita wena. So I moved from Harare ndazohlala eside B. Ndadibana nomjita kwakuthiwa ngoxolo amanyesana. Na uxola wayenecomputer enomculo weSpaza.
Okay.
So uXola introduced me ke ngoku to iSpaza andlalela zonke zwe ophizo maXhoseni. Undecided 3 months gap. So the more endlalela I could pick a favorite zam. Yeah,
but
yeah. So I won't lie. Then and then I buy my favorite was with Mr. P. That is Nganyulu Bounce ke out of zonke zwe man. Nganyulu Bounce. So at that time, nam ke ngondivula ndiku Love Life basically. Sine group ka Love Life.
Oh, ndazibona zasekhaya.
So nam ndiqala i group namajita
i 5.
Yeah, ndiqala i group namajita i 5. At that time, si u Love Life usinike concept, we create his sketch.
So busy
acting. Yeah, busyly acting still. Then basinike platform yoba siyo showcase.
Oh.
Okanye if sifuna ukwenza event eyithu, sine idea. Yeah, event, siyibhale phansi, then bona bafake whatever, imali edingekayo, mhlawumbe for stage, sound, icanda, whatsoever.
Sure.
So ndibhizi ngeza we, so as big group ikhula ke ngoku within la nyaka ka, that's 2007, 2008, the more ikhula igroup, abantu baya ngoba baninzi. On the other side, usiya katikati, waye groundbreaker ka Love Life.
Oh, yeah,
so
yeah.
Usiya ke ngoku nguye. The more of the ideas, the groupings, but since he plays, right? But it's banins. So, how about it? Include a poetry.
Oh.